tigare zvakanaka mumba medu wiriranai baba namai mugare zvakanaka mumba menyu wiriranai baba namai mugare zvakanaka mumba menyu aiwa 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 aiwa
Tane chipande, chipande rekira kutiva unokuna singa tinyatsa vavere.